tukuna ta ngā wahu, ki roto i te anga, maruru, ka tukuna e rungi te au muana, ki te tai whakararo, ki Ōpōtiki, ki roto, Ōpōtiki.
Irikura, irikura, iri ate, tipua, tipua, tuku te whakamaua mai manawa, ki tōku tinana, ki ti ora te tahiko, o tunuku, o tunaki, tuki a te papairaro i a manawa te pukenga te wānanga, whakamaua ki tahiko te rangi, irikura.
Haka focuses